감사합니다. 오늘 과자고
비싼다.
오늘 과자고 비싼다. the State of the Nation address last week, and 4 days later, ube nesimo sokuthi uEskom ube nabantu baseSouth Africa ebumnyameni a-apply stage 3 no stage 4 without shedding. Phansi nokuphathwa kwabi kwabaEskom phansi. Phansi nokuphathwa kwabo baEskom phansi. Le nto isitshela ukuthi ziningi iy'nselelo esibhekene nazo kuma-state-owned enterprises yokuthi uthole abantu baseSouth Africa sekuyibona abapalishwayo, ikakhulukazi abasebenzi, ngenxa yey'nkinga ze-corruption ezenzeka kuma-state-owned enterprises. Namhlanje silala ngobumnyama, kodwa uthole ukuthi imali zihambile zaya kumagupta, kodwa uBhayi kona balala ebukhanyeni. Uzopalisha abantu baseSouth Africa ngenxa lezingalaleli. Yizo zonke izinto lezi kumele siyilwele ukuthi ziphele. But was very angry ukuthi the president is betrayed, ukuthi angabekwa esithombeni ngoba akukwazile ukuthi esitshele ngeso sendlulu ukuthi asizilungiselele ukuthi ugesi nowombani uzocishwa ngenxa yokuthi uEskom useyinkingeni ngama-generators. Ubani okumele ukuthi enzisiqiniseko sokuthi ama-generators are saving? Whose responsibility is that? I-responsibility yabaphathi bakwa-Eskom nonke abasebenzi nabantu baseSouth Africa nabantu abahluphekayo. Nawu siyithola sesinenkinga, uzopanisha abantu baseSouth Africa nabasebenzi bonke ngenxa yey'nkinga esidalwe management ngokuthi imali ekumele uma ngabe sebenzela abantu zenza ngemlenze. Phansi nokaphathwa kahle kwa-Eskom phansi. Phansi nokaphathwa kahle kwama-state-owned enterprises phansi. Phambili nokuphatha kahle uhulumeni phambili. Zosho-ke imeseji yokuthi-ke lokhu sekusize ama-opposition parties because Eskom has armed the opposition parties to attack the African National Congress and the president of the ANC. Sithi-ke thina ngeke siyivume loo nto ukuthi kusetshenziswe ama-state-owned enterprises no-Eskom ukuthi ku-amishwe i-opposition uku-attack umongameli we-African National Congress, the ANC, njengoba sesibona kwenzeka lapha ephalamende izolo. Ngoba lokho kwenza ukuthi kusho ukuthi bona bafuna ukubona i-ANC iphumile embusweni. Umsebenzi wethu to defend the African National Congress and to defend abantu baseSouth Africa, ingakunazi abasebenzi nabantu abahluphekayo. Lo myalelo uzowusho-ke namhlanje akusho ukuthi asibaboni, siyababona sibajongile, kodwa ngeke baze baphumelele kodwa bangakhona. Okwesibini, comrade, umyalezo wethu njenge-South African Communist Party namhlanje sifuna ukuyisho lonto sihlalo ema-Labour Brokers nokuyithinteni. Sathi thina njenge-South African Communist Party le nto yama-Labour Brokers awufanele ukuthi aregulethwe ngoba azoqhubeka hlezi khona aqhubeka achaphaza adle igazi labasebenzi. Sathi the Labour Brokers must be abolished. Namanje sisabuyile kuloo ngoba kwenza ukuthi abasebenzi bebeqashwa ama-agents ama-Labour Brokers u-25% of umholo wabo uthathwe ama-Labour Brokers. Down with Labour Brokers, down! Ama-Labour Brokers awapholishwe! Amandla! Amandla! Abantu base-South Africa are behind the people of Venezuela. Siyabona ukuthi ondliwa i-United States nama-countries ase-EU bafuna ukubisa umbuso wabantu base-Venezuela abawukhetha ngentando yeningi umongameli Maduro. Sithi lokho siyabona ngoba uma kesekuvuma kwenzela eVenezuela kogcine besezokwenzela e-South Africa basikhethele iy'phuse zomongameli esingakwazi bakhethwe ubani. Kungakho-ke kubalulekile ukuthi thina njengabantu base-South Africa we must defend the people of Venezuela and their revolution. Ngoba uma ngabe sivuma lokho kosho ukuthi nangelinye ilanga boya kwelingwe bahambe kwimtoliswe bakhipha uhulumeni okhethwa abantu bafaka iy'gabobona zabo Padre Kabongwa na Padre.
Padre.
Board with the African National Congress Board.
Board.
I charge the ANC Moke, I charge. Down with capitalism, come.
Down.
Lastly, Abanda Bastale na Fulmeni. Agabai wa Fulgu, Patana ashe o Fulmeni. We accept that mistakes have happened and mistakes have been committed by some of our leaders. In the seashore of Pen and Obuti, as you put another Maputens again, Swalungis, see, deploy a band of other servants, the other members of South Africa, who went to the same of Obuti, Pillows, about to live in Bono, about to Melan, about to Bow Melabon, about to Melabuti.
Amen.
Yabonga mphathosa.